titi nangomva mwana wanga masuka sindi wenso kapolo na kukula ndiwe wanga marwa ya ufumu wanga wanichosa machimo waniveka mwinjiro wai wala zakale wanijosa muifa wanile mbambuku
Wandi patsa mai wina Nimbachi koni chake Mpakati koni mutiwe Chotsa machimo wandiveka mwinjiro wai wala zakale wandichotsa muifa wandile mbambuku Chisomo ni mwazike Haleluya namasulirwa namasuka
Hashikondi chosa simbika kuti mwana wangosa wangosa afe Sasimbika Anasia Ulemelelo Kutika
kaku tiko landima, landima. Ganizo lake linalipaife chiko nicho sasimbika. Lelo lino
waima
pakombo
afuna
kuti
umulandire.
Hachikondi chosa simbika, chikondi chosa simbika.